Lalela kaPS News la ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti ungakhohlwa ukushaya subscribe ukuze ungaphuthela izo zonke izindaba ezenzakalayo.
Ngiphinde nginamukele kwezanamuhla lwenhleni naye uPromishamase. Ezweni lamahlazo we-Eastern Cape Mthatha kutholakale ingane esanda kutetwa ilahliwe ngase-Bushbuck Stadium. Izwakale ikhala kakhulu kuleli hlathi mabefika ke kuyo ibiqaqazela igodola kwazisa ukuthi hey kuyabanda incinzo ke nayintuthwane emlonyeni ibeke isiphuthunyiswa esibhedlela ingane. Mlaleli ncela ubeke uvo lakho la kwi-comment section ungitshele ukuthi ke igameko ezikanjena zingavinjwa kanjani ke ukuthi zingenzeki. Yini ke engenziwa umphakathi noma uhulumeni ukuze ke kungagcini ke sekuphinda kwenzeke isigameko esikanjena. Zingakho ezanamuhla siphinde sihlangane ngokuzayo.